naitwa Charles Emmanuel Kengera. Nimepokea gari yangu Mercedes Benz C-Class kutoka Japan. Nimeipenda na shukuru sana na nimepata service kwa kuwekewa oil. Asante sana. Drive with pride. Trust company.